somba kuti iwole imaambira kumutu ndiye kuti ngati mboma amu muli kuba amene akuyambitsa kuba ndi president anthu atewo mwapatsa sovoti amalawi kuyani kuti mudzakuya liti amalawi mukhale ndi mkwiyo musaloleso anthu owononga ngati amenewa kuti alamulire dziko lino ndidane naso ku Blantyre kuti akuchita zinthu zambiri anagula nyumba posayidwa apa ku Cape Town akumanga nyumba Blantyre zambirimbiri fuso nkumati salary yao president iyo ndalama zingati kuti azikwanisa kugwira zinthu motere nkhani yaikuona kuti ndi akuba a president iyo kumeneko mwauze chilungamo komanso ndi chikhulupiriro kuti mwina aonera msonkhanowo kapena kumvera pa wairesi ine ndimafuna kuti adziwe ichi kuti a Malawi chaka cha mawa salolaso anthu abodza ayi a Malawi musamvereso chifukwa anthu andi abodza amabweretsa ndi maluwa koma mkatimo muli minga atigwiritsa minga atigwiritsa fuwa la moto